maga
noma ngabizinde zodala
usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la noma ngabizinde zodala
umthatha odwa usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la
noma ngabizinde zodala
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 kodwa kusekhaya la
Noma ngabizinde zodala
usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la
usekhaya la noma ngabizinde zodala
haleluya
Romans 5, verse 17. For if by the trespass or the sin of one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Paul ubhalela ibandla lase Roma, ngeke ngisangena kakhulu kuma details. Kodwa ubhalela ibandla lase Roma ulukhumbuza ngokuthi sonke elanga kwinkazimulo yokusatisfy umthetho kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuMoses unikeza umthetho, imithetho yeshumi niyazi bazalwana ngithi. Unikeza umthetho yeshumi ngoba umuntu ubesonile. Umuntu wonanini na? Insimini yaSatan. Wanikeza i-authority ne-dominion umuntu over umhlaba nako konke okukhona emhlabeni. Ngamanye amazwi, umuntu kwakungamele asebenze. Ngoba uNkulunkulu wayiprovidile kuqala yonke into umuntu ayidingayo. Then wasembeka. Kwangamele kube kwangeyona inhloso kaNkulunkulu. The flow was God provided and then man was to operate kwi provision already. Ukhona yini amen. So it was not the plan kaNkulunkulu ukuthi umuntu asebenze ngalendlela ekusetshenzwa ngayo. And men were not supposed to toil. By men, ngikonde bonke abesilisa nabesifazane. Thanini amen. So, now, I want you to understand, you don't need to do a sin for you. You are a sinner if kuguti you are at the kingdom of darkness. Awukamamkeli uJesu njengeNkosi nomsindisi. So when we sinned, because Adam ubaba wethu ngiyakhumbula bazalwane, we not his original. So Adam, when Adam no Eva sinned, we all got infected ngaleso sono. Ngamanye amazwi iDNA yomuntu egazini lomuntu kwaba khona isono. Niyayizinto engisho bazalwane. So ingakho noma ingane zalo sengiqala ukubiza amagama abantu nje la endlini. Kodwa khona owaqamba amanga and 2 years. Ukhona kodwa la endlini. Sathi siyambuza something wathi no. Sathi uwe wathi no. Awu sabona oh imbewu kaAdam. Ingakho ingane noma intshontsho ushukela. Uyibuza ukuthi ubone ukuthi angithi usalele la ngaphandle. Ubona ubudle ushukela kade ukhuma. Ithi cha. Ingoba inkinga yini bazalwane imbewu kaAdam. Inkinga it's a seed, it's the nature esinayo uma sizalwa, sizalelwa esonweni. Thanini amen. Sizalelwa esonweni. Awudingi nokuthi uze uacte ngokwesono. Awudingi nokwenza any act of sin. If nje ungeyena umntwana kaNkulu, uma uzalwa, uzalelwa. Your nature is that of sin. Imbewu yakho is that of sin. Thanini amen, amane ngi-understand. Tell your neighbor, your nature is that of sin. And uma ubizwa iBhayibheli. So now, masibuyela back to Moses. Under the Jewish law, uMoses ke ebese uNkulunkulu ebese nikeza uMoses emthetho eyishomu. Niyakhumbula imthetho ungebi ungafakaza amanga makhrono akho. Ayiyona yonke le, ayiyona ayiphelele le. There is over 300 different laws ahlukahlukene. So uNkulunkulu athi ke nginikeza lo mthetho kumele nofulfill. Abantu ba umuntu wahluleka. So once a year kwakwenza abe inkomo, a sin offering, yokuthi inkosi, ngicela ungixolele mina, nomndeni wami, zonke izono, over the past year, leyo nkonzo leyo, yayiba ngomhla ka 10 October, namanje amaJuda asayenza, ibizwa ngo Yom Kippur, niyayizwa bazalwane. So, njalo once a year, bekumele kuhlatshwe a bull, inkunzi, ukuze uxolelwe izono, thanini amen. Now, uNkulunkulu athi, look, I want you, uNkulunkulu wayivele ene plan, ayishilo ku Genesis chapter 3, but angifuni ukuba too theological and scriptural namhlanje. uNkulunkulu wayivele ene plan, ebese kuthi 2000 years ago, athi iplan sengiyayifulfila manje. Iplan useyayifulfila manje, useyifulfila ngokuthumela uJesu Kristu, indodana yakhe, kungukuphela kwayo, ukuba izofela izono zethu zonke. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe, kungukuphela kwayo, ukuba yilowo nalowo, onjani bazalwane? Okholwa yiyo. uNkulunkulu akathandanga abantu abasinisiwe kuphela, cha. Even nongasinisiwe uNkulunkulu uyamthanda. NguJesu, uNkulunkulu wayengithanda mina ngisenza into zami, wayengithanda ngisenza all sorts of things angifuna ukubala ukuthi ningangiyenza. Kodwa let me tell you, God loved me even ngisazenza lezo zinto. Akalindanga ngaze ngaba right ebese yangithanda cha. Uthi ke ingakho lithi izwe wathanda izwe. Izwe is everyone that is in the world. God loves everyone, whether they're in China, whether they're umbulali, whether you are a prostitute, God loves you. How? Tell your neighbor and say, God loves you. God loves you. Ingakho phela sithola ngesikhathi uJesu esasiphambanweni kukhona izelelesi ezimbili. uJesu esisodwa sithi eyi kodwa Nkosi lo munye uyamridicula, lo munye uthi ngicela ukube ungihawukele. Uthi uJesu ngiza kuba nawe eparadise namhlanje. Ngoba uJesu uthanda kwasilelesi leso ayelengisene naso. Uthanda nowesifazane owayaziwe emphakathini ukuthi ubhizi usajwa ngisho nomakhelwane. Ngoba amadoda mayike wayithi njengesmile. Umayike wayithi njengesmile useyithathile. Lo wesifazane kodwa uJesu wamthanda. So uJesu uthanda kwasana, uthanda wathanda uZakewu. a big tax collector, a ropa bantu, uzake ngenxa yokulangazelela ngaphakathi, wagibela esihlahleni efuna ukubona. So uJesu loves everyone. Baze bathi abantu kodwa lo muntu uyabona yena ukuthi kwenzekani. Uzake is a bad man in the community. UJesu akanendaba nokona kwethu, akanendaba. Ingamanye amazwi akasibuki. Uzele vele loko kona kwakho, ikona loko azokulungisa. Inkinga abaningi bethu balinde bazalwane mangase kuthiwa sonke singalinda ukuthi size sibe right ngeke sibe right phambi kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi ukulunga kwethu kufana nezidwedwe bazalwane akwanele our righteousness kona abayincomayo athi mina ngikaze ngibheme mina ngikaze ngipantse mina ngikaze ngipantsiswe angikaze ngipantsise mina ngikaze ngiphuze mina ngikaze ngenze lutho. That is all good. We are not akunankinga. Kodwa lokho akukufaka ezulwini. Udinga uJesu. Nikhona bazalwane. So ngamanye amazwi nalo ozenzayo lezo zinto lezo asinandaba nako simnikeza uJesu. Ngoba umuntu okwazi ukushintsha impilo yomuntu uJesu kuphela. Asikwazi thina. Thelwe nebuthi sibathanda bonke abantu baNkulunkulu. So entsimini ke bazalwane salahlekelwa iright uma ubheka ku Romans 3 verse 23 we have all sinned and fallen short of God's glory. Sonke bazalwane ukulunga kwethu akwanele imisebenzi yethu ayathi uJesu asikwazi ukumaintaina insindiso yethu nathi ngemisebenzi yethu even noma kuthi usumamukela uJesu asikwazi ukumaintaina ngemisebenzi yethu simaintaina ngokuqhubeka sikholwe egameni likaJesu Kristu. Uthi uJohn chapter 6 uthi the flesh profits nothing. Iyodwa kuphela into uJesu ayifunayo kuthina inhliziyo yethu. Thele nebo uJesu ufuna inhliziyo yakho. Uma ungasindisiwe ungamamukela uJesu ubizwa ngomntwana wobumnyama. Hayi ngoba uwumuntu owenza into ezimbi. Noma ngabe kuthiwa izinto ezinhle kangakanani kodwa I kingdom ngoba remember I said the seed of Abraham or the nature of Abraham of Adam the seed of Adam uma ungangazi umamukela uJesu usahleli nayo but uma ungamamukela uJesu namhlanje your life will never be the same again. Uthi John 6 verse 38 for I have come down from heaven and this is the will of him who sent me that I lose none of all those he has given me but raise them up on the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son, who is the Son, Jesus Christ, and believes in him shall enter eternal life, and I will raise them up. Ngosuku lokugcina.
Kodwa uNkulunkulu emuhle ebona ukuthi konakele walenza iplan. So uNkulunkulu wenza iplan yokuthi alethe uJesu njengenkosi nomsindisi. UJesu wenzeni na? UJesu ziningi into engakubalela zwana but ngizokubalela nje ngelanguage ozoy understand. UJesu wanqobisono njengoba kade ngisho unathele neba he defeated sin. Wasilethe looks insindiso. Now insindiso ke njengoba kade ngisho kulesi insizwe akuyona lento ukuthi uma usinsiwe awuseza ugqoka amateko. Ungeza nesikhindi esontweni akunankinga. Ungeza nesikhindi nophaca bakho bazalele ivangeli silenzela salimosa salenza laba ukuthi uma umama afune ukugqoka iduku uma ngaligqokile iduku usho ukuthi awusamukeleki lenkonzweni uma umama uma umuntu osifazana ungagqokanga into enesilivu uma ugqoka into efishane so alikhe kugqokeni siyazwana bazalwane zinsizwa ayikho lento odadewethu ayikho lento ekugqokeni isenhlizweni ingaphakathi you know ngiseyisayona khona inculo esasicile khulule indaba ingapha kathi khulule indaba ingapha kathi so indaba ingaphakathi ayikho ngaphandle inga isekwisesinqumeni esinqumweni osithathile so uNkulunkulu emuhle wasenzela icebo ngoJesu Kristu okuyindodana yakhe kuphela waba umuntu obantini washawa wenziwa all sorts of things wayesiphambanweni mayifika esiphambanweni igazi lakhe lahlanzeka makuhlanzeka igazi lakhe laphalala maliphalala igazi lakhe thina zahlanzeka izono zethu so number 1 uma wamkela isinqumo
So kwamukela mothatha isinqumo sokwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Uyasuka from being a sinner to being umntwana kaNkulunkulu. Ngicela ukuphinda bazalwane. Uma uthatha isinqumo sokwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Uyasuka from being oka Adam to being oka Jesu. Ngoba remember ngithe your nature, your seed when you get born from the day you were born is that of sin. Your nature is that of sin and your nature is that of Adam. But the scripture esiqeda kusifunda manje sithi ke kangakanani kulabo abamkele uJesu njengeNkosi nomsindisi umusa obanikezwe wona esebebizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. So I'm here to say the best decision ongayithatha ngempilo yakho namhlanje is to receive uJesu njengeNkosi nomsindisi. Because usuka from being in nature ka Adam to being in nature ka Jesu. In nature ka Jesu is anani. Let me give you 5 things. Number 1, ngishelo ngathi is salvation. Number 2, he is our VIP protector. Ngenibone labantu abahlaze begadiwe bazalwane. Abahlaze begadiwe bagadwe ngeenkulu ibhamlezi. Abanye baneemoto mhlambe ngaphambili nangemumva. UJesu is your VIP protector wherever you go. Atable sithatha kwincwadi ka Psalm amahubo 91 verse 11 and 12 uthi they encamp us ingelosi zisizungezile. Ingakho kwenye inkathi uthi uyayigibela itekisi umoya wakho ungavuma ukuthi uyithathe idlule ingelosi ikudileyisile leyo tekisi yezwa kuthiwa kwenzeka ingozi ngoba ingelosi ikudileyisile. So you have a VIP protector noma ngakuthiwa uyadriver. Even as a driver kwenzeka i-accident kushona abantu ngaphambi kwakho emva kwakho kodwa wena imoto yakho ingathinteki noma ngabe kuthiwa imoto yakho ithintekile bathi abantu uphume kanjani hayi ngoba i-angel ingelosi. God has sent his angels to encamp you. Uma usumntwana kaNkulunkulu wena usune VIP protection. Shout and say VIP protection. Number 3, usunodokotela ekhaya. Usunodokotela endlini. Because iBhayibheli lithi ngemivimbo kaJesu sinjani bazalwane siphilisiwe. So kuneyikhathi la ngike ngizwe khona ukuthi ngibambekile ebese ngikhuluma ukuphila emzimbeni wami. Uma ngike ngakhuluma ukuphila emzimbeni wami kwenye inkathi iy'nhlungu ziba khona kuphele nje a day or two uyezwa yisekho inhlungu kwenye inkathi ngiye kudokotela. I mean khona abantu ake ngenze isibonelo ngomama ugogo Mkhize. Ugogo Mkhize one day siyafika baba Mkhize usitshela ukuthi uma use ICU hey isimo sibi akakwazi ukukhuluma akakwazi ukwenza lutho hey sathi ayikulungile sizokhuleka ngakusasa masifika uma ugogo Mkhize uyayixoxela nathi sithi praise the Lord ngoba ngokwesimo sakhe wayengathatha inyanga isikhathi eside ukuthi alulame kodwa the doctor onguJesu wangena kokhona esibhedlela wenza umsebenzi khona esibhedlela because Jesus is a healer. Ungudokotela. I can give you examples and examples from the scripture. La ayiphilisa khona abantu ayivusa khona abafile. He was healing. The Bible says he did miracles everywhere la ehamba khona. Inkumbi neinkumbi zabantu zazifika owesifazane owayenomopho owayenohlaka owayeyimpumputhe. I can count instances agcinanga eBhayibhelini kodwa namanje kusenzeka. Shout and say he is a healer. Udokotela wethu lo Jesu. Awuthi ngitshele okunye. Number 4, he is ukuhlakanipha kwethu. He is our wisdom. Mose umamukele lo Jesu, he brings into ehlukile bazalwane. I am in business kwabangazi, a business in into engispecial ngayo except ukuthi ngikwenze business no Jesu. Ngicela ukuphinda. There is nothing special about me ngaphandle kokuthi nje
business ngilenza no Jesu. So into ayenzayo uJesu unginikeza ukuhlanganipha lokho enikubizana na ebusinessini nge innovative ideas uma ufunda ukuphi ukuhlakanipha esikoleni uma usebenza ukuphi favor even nomqashi akuphi ukuhlakanipha uqhamuke nama solutions uma usebenza uma une business akuphi ama ideas okukhulisa business. So nanoma yini oyenzayo you need Jesus in your life so that ezokwazi ukuadda I value uma udinga wisdom udinga ukuhlakanipha James 1 chapter 1 verse 5 uthi ukhona yena ufuna ukuhlakanipha akeze acele ngiza kumnikeza kube kuningi even ngaphezulu kwaloku akade kucabanga and futhi angizombuza nokumbuza ukuthi izolo wenzeni his wisdom iBhayibheli lithi in the book of Daniel chapter 1 lithi the Daniel was 10 times wiser than abanye abantu. Sine wisdom bazalwane. I do business not because ngihlakaniphile. I do business, I get ideas. You know, my business partner is taking our business to Saudi Arabia, Middle East, yonke. We're taking it to the United States. We've got all these schools, lessons in school. I think I shared, this week in the Subesese, Michael House, but we've got St. Anne's, TWC, Michael House, Hilton, Akonuguti, Westville Boys, and we've got 7 schools. Akonuguti is special, mina cha, gong. Opportunities la avulo uJesu ngoba uJesu ngokuhlakanipha uJesu uma ihamba masihamba naye kunezinto asenzela zona. Let me tell you, Jesus is wisdom. He will give you ideas azokwenza ukuthi ibhizinisi lakho likhule indlela ongakaze uyibona. Ngasemsebenzini wakho uedivele ibhosi yakho izikunyusela imali kanti hayi ngoba kukuthi uhlakaniphile. Ingoba baze bakuthuke bathi ulala nebhosi, baze bakuthuke bathi uyathakatha, baze bakuthuke ngoba sekususwa bona ekhundleni ngoba hayi iwisdom uyithole kuJesu. He brings wisdom to us. Number 5, he is our advisor. He is our advisor. We are guider. We see direction. We see what is quasi operator with purpose yet. Abana manga sengbuze la banga kabanda ba abazi purpose yabo. Banga ba ngane kakhulu baphakamise izandla. Because the truth is, most of us asazi ukuthi what is the purpose uNkulunkulu asilethele yona emhlabeni. Kodwa mosuno Jesu uyakwazi ukuthi ubuze kuyena and say moya ingcwele uthi akwenzekeni njengoba ngivuka ekuseni. Usuno advisor, usuno business partner, usuno employee partner, angazi ngizoyibiza ngani, usuno partner esikoleni and say moya ingcwele hamba nami naso sifundo sengihlula bo. Ngikhumbula eklasini mhlambe there were like 100 and something of us kuleyo lokhuzana leyo esathola iDP ke ile mark le kwenza ukuthi ukwazi ukubhala iexam. IDP nami ngangena ngo 40% bazalwane. Kahle ngangithole 39.6% ama marks throughout the year. Sasu 18 out of 120 something. Esaphuma na IDP. Okusho ukuthi abakwazi ukubhala i-exam ngaleyo nyaka. Ngangilokhu ngithi moya ingcwele ngisize. Ngiyahluleka manje. Ukhona izinto engishoyo. So moya ingcwele uyakulekelela even in every aspect of your life. Ukuphi lo moya ingcwele Khambule uphila kuwena ngokuchazela ngelinye ilanga namhlanje isikhathi anginaso kodwa uma wamukela uJesu njengeNkosi somsindisi uphila. Ingakho sathi uJesu ophila kimi uyisimanga ngoba uJesu akasekhe eJerusalem usebuyile manje usephila kuthina ngaphakathi. Ukhona izwi into engisho. So uma wamukela uJesu usune advisor usune director who directs your life to purpose. And then the last one uyihrutmani yethu usiphathiswa kweqanda bazalwane ulalela. He is a provider. Uyasibusisa bazalwane esiyikona siyikona ngaye. Imsebenzi sithola ngaye. Abangazi ukuthi yini ikhrutmane khona ngizona. Ngiyazi nini badala nisele intweni. Ikhrutmane is something that is trending njengamanje ekuthiwa thola ikhrutmane izokuphatha kahle ikuphathise kweqanda. Ikhrutmane izokuse Dubai, ikhrutmane izokwenza ukuthi namhlanje ngizothi sine ikhrutmane nathi evangelini. Esiphethe kahle. A provider everything that we need. Ngizothi sine ikhrutmane bazalwane. Esiphathiswa kweqanda. Jesus is our provider. Jesus, iBhayibheli lithi, wenziwa isiqalekiso so that wena uzoba isibusiso. So mina nawe, uma samukela uJesu, siyasuka from ukuhlupheka. Now, Uphuma kanjani ke kuhluphekene practically umsebenzi wami as umfundisi wakho is to teach you how to get out of poverty, is to teach you how to get out from a curse, is to teach you how to take possession of that which a crude man has already made available for you. Umsebenzi wethu ke lokho ukuthi kubule crude man mosu yamkelile usebenza kanjani nayo ukuze kwathi wamkele into zayo kodwa ikubusiswana usubusasekile. So ngizothi ekuseni thatha lento le. Aningizwa ke manje. Ngizothi ekuseni thatha lento le. Qhube ngani phela phendulani thatha lento le. Ayinabungozi. Let me repeat, ngizothi kuwena thatha lento le. Ayinabungozi. So ngizothi kuwena thatha lo Jesu lo. Abukho ubungozi kulento. Instead of ubungozi, your life will never be the same again. Instead, number one, your nature changes. You received Christ as a salvation. Number two, you have a VIP protector because you get encamped by the angels. Number three, you have a doctor. Jesus is our doctor. He is a healer. The same things I zenza lapaya, ngaleza ikhathi eBhayibhelini, namanje sazenza. Number four, Jesus is our advisor. Moingwele, ophila kuthina, uyasihola. Number five, Jesus is our wisdom. He gives us innovative ideas. He changes indlela othandwa ngayo emsebenzini. He changes a business lakho. He changes indlela oba yiyona esikoleni, ama marks akho. There is an element yokusebenza nzima. There is a lot. There is that aspect of it. And number six, Jesus is our root man. He's our provider. Our Father. Jesus is our Father. As I'm about to close, I want to tell you about the uthando lukaNkulunkulu. I know uthando laziyo mhlawumbe uthando labazali olukonditional ukuthi wonile wenzela amaphutha wenzile and everything. But namhlanje ngizokutshela ngolunye uthando. UJesu uyakuthanda. I want to remind you that noma ngabe kuthiwa akabheki namaphutha akho, akabheki nezolo lakho, akabheki nama mistakes owenzile, and lo Jesu lo akuyena abantu abaperfect bazalwane. He is for abantu aba imperfect. Even eBhayibhelini, iBhayibheli is full of abantu abangekho perfect. Sazi uAbraham waqamba amanga ngonkosikazi wakhe. Sazi ngoJacob who is a trickster. Sizwa ngoSamson who was sleeping around. Sizwa ngoMoses owabulala umuntu, and Moses who felt inadequate. I don't think I deserve ukuthi ngidedela ngikhulula abantwana baka Israel. He did not ngoba nginamalimo, but also I am a killer. Sizwa ngoJona insizwa inenkani engamlalela uNkulunkulu, uNkulunkulu etshethaya kwenye indawo yena afuna ukuya kwenye indawo. Sizwa ngoElijah at some point wafuna ukucommit suicide under depression. So it does not matter what condition you are, it does not matter ukuthi ubani. Bonke labantu they were not perfect people, kodwa uNkulunkulu wabasebenzisa. I am here to tell you ukuthi nawe ungamamukela uJesu, and uNkulunkulu into afuna ukusebenzisa ngayo. I'm here to help you to discover ipurpose uNkulunkulu akubekele yona ngempilo yakho. Sizwa ngoJeremiah in the book of Jeremiah chapter 20 verse 18 uthi usuke ngazalwa ngalo luyisiqalekiso. UJeremiah actually wanted ukuthi afe uze uthi nendoda yatshela uma ukuthi ukhulelwe kwayona ngaze yayimtshelela ngoba kufuneka ngibulale mina ngiseseswini sikamambe. This is someone whom God used mightily, kodwa at some point he was ready to die. These are not perfect people. Sizwe Bible ngoDavid owalala nonkosikazi womuntu wasuka emva kwaloko wabulala leyo ndoda leyo. He is not, kodwa uNkulunkulu uthi he is a man after my own heart. Let me tell you, iBhayibheli is full of imperfect people. You don't have to be perfect to receive Christ. You don't have to be perfect to be used by God. Sizwa ngoSawula igama lakhe esekuthiwa uPaul, kodwa before abe uPaul wayebizwa ngoSawula. USawula kule iBhayibheli lithi wayezingela amakholwa. Ukuzingela amakholwa kuchaza ukuthi wayengawa wazingela nje athi yekani lento eniyenzayo waye wazingela washaya waye wazingela wabulale waye wazingela wabophe waye wazingela enze all sorts of things kodwa ngelinye ilanga eDamaseko iBhayibheli lithi washaya unyazi lolo nyazi lolo was the an encounter with Jesus. Then we hear ukuthi Paul ended up writing 2/3 of the New Testament. Let me tell you, God wants to use you. Maybe things have not been going well in your life, but you are here not by mistake. You met someone in Jeleni, not by mistake. This was your divine appointment. This is the day that the Lord has made. He has brought you here so that you can feel this love, so that you can feel loluthando olumangazayo. IBhayibheli sasingabantwana bokumnyama, sasingafanele singalungelwe, kodwa uJesu wasenzela umusa. Namhlanje ngizomemezela ukuthi ukhona umusa phezu komusa. Ngiyazi nibe nixabane ngelinye ilanga ningazwani nibanga izinto kube conditional, but his love is unconditional. Ubani even eney'ngane ey'ningi onganikela ngeyodwa? Akekho. Kodwa uNkulunkulu emuhle wanikela ngoJesu Kristu okungukuphela kwakhe ukuba azofela izono zethu. That is so much love. He does not need to prove his love. Uthando lakhe useliprovile kuwe. He loves you. He loves you. He loves you. He loves you even if you don't love yourself. He loves you even if you have rejected yourself. I know life has not been kind to you. I know you've been rejected by circumstances. You've been rejected emsebenzini. You've been rejected by NSFAS. You've been rejected esikoleni. You've been rejected by your friends. You've been rejected by iimpintshi zakho. You've been rejected by the boyfriend, by the husband, by the fiance. But I'm here to tell you there is someone who has accepted you, and his name is Jesus. So, thank God. God's love is unconditional. God's love is unchanging. God's love is forgiving. God's love calls on us to come as we are. But above all, God's love offers us a new life.